ndetse twibuka umwami wacu Ntare wa gatanu ndizeye Charles hamwe n'abandi barundi sinzi bishwe mu 2022 cyane cyane dushoboye kugira abantu yuko twahuye twese ngaha mu Birigi abarundi bose bangaha ubudasa bwabo kugira ngo twibuke umwami wacu kuko umwami cyane yatwarira bose ntiyavangura uyu munsi niho tubitanguye imana tubitanguye guhuza abantu bose kuko murazi byafata umwanya kugira ngo ugane na bose byadufasha kanya kandi twashoboye kubikora ariko makano tubitanguye twifuza yuko muri kazazo ko tubikora tukibukira hamwe twese hamwe n'abandi bose twibukira hamwe umwami wacu cyane cyane n'abandi bose abandi bose bahitanye na kiriya kiraso mu 2022 nubwa mbere bibaye umunsi ariko twizeye yuko bizobandanya mu myaka iri imbere.